high school.
Opunake.
Ki tira o ngā rōpū kōte.